Inkosi.
Bese ngikhohlwe ngakumisa ukufuna ukudonsa kumafala. Sisembonga uNkulunkulu bantu wethu emuhle. Enpile wandikela wahamba nani wazazongena kulendawo yakaqhethe ungcwele ukule function yamakhwaya. Kwangathike uNkulunkulu angabanga ninonke. Ukuthi amazwi aniphawula ukumdumisa nimdumise ngawo ngokwenza nangokukhuluma ukuze asondele kini. Kwangathi uKristu Jesu anifelayo angahlala njalo nje nimqinise umuntu wethu. Ey'ntweni ezinabantu abaningi kuhlale nezinto ey'ningi. Hawu, ngisho ngantame. Ey'ntweni ezinabantu abaningi kuhlale kunezinto. Encane izinto zasehlele ngendini. Ukuthi noma siqhamuka ngale zinto ey'ningi bantu wethu, zinganisusa uNkulunkulu. Zinganihlukanisa. Kube yizona ezonihlanganisa nazo ukuthi konke okwenziwayo nikwenzela esiselelweni Yesu uKristu Jesu. Ngicela siphakame. Egameni likaNkulunkulu uYesu indodana nomoya ongcwele. Ukusizakala kwethu kusegameni leNkosi. NkulunkuluNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu omusa, wena isewe Nkosi yethu uJesu Kristu. Wena siqalo, wena siphetho, uNkulunkulu owayekhona, uNkulunkulu okhona, uNkulunkulu oyakubakhona naphakade. Siyabonga uNkulunkulu omusa ngezipho osipha zona. Sibonga Nkosi ngothando osinika lona. Sibonga ngothando olukhulu Nkosi osinika lona ukuthanda indodana yakho uKristu Jesu. Asifela esiphambanweni ukuze sithethelelwe izono. Yingakho sidla Nkosi sizodumisa wena. Kwangathi ngathi beqala abantu ngalokho Nkosi bekudumisa ngamaphimbo. Ukuze uthintele iy'nhliziyo zabo nezethu thina sobe silalela Nkosi sisondele emseni wakho. Bantu nje sengiyakunikela nonke emseni asebena uNkulunkulu. Inkosi mayinibusise nilondoloze. Inkosi mayinibeke ngobuso bayo nobusa kini masenengabe izandla zayo. Inipho ukuthula nothando ngoKristu Nkosi yethu. Amen.
UKristu uyiNkosi.
Yes.
UKristu uyiNkosi.
Yes.
Kuyintokozo kumina ukuzokwethulela iArchdeaconry Choir. iArchdeaconry Choir kahle kama Archdeacon awu-2. So ikhosi namhlanje ukuzolonja iDurban South Archdeaconry. Include iSt. Faith, iSt. Paul's, iSt. Barnabas, Chesterfield. Ihlangene-ke ne Durban South Archdeaconry, Parish of Umlazi, Parish of Ezimbokodweni, St. Philip's Enwabi, kuzoba Woodlands, St. Simon, Pelamontville, kuzoba amaphashaja ama-parish awu-8 esinawo namhlanje. Ngicela nje sijabule kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sithole ama-voices amaningi angaka ngekhathi esisodwa. Inhloso ikona ukuthi sikwazi ukusebenzisana, sicule ndawonye, sidumise uNkulunkulu. Ngoba uma ucabanga inkonzo yesheshi imnandi kakhulu ngomculo. Siphinde futhi ngethule kumina abazosikhondakthela, abaqhama kona ama-parish. Lapha kwaMdlanta sinobaba, sinobaba uVezi. Sibe nobaba nomama uThuthu Khize kwaMdlanta, sibe la eSt. Faith ubaba uMagwaza, uShange Nathi Shange, sizoba nomama usisi uNozipho. Ewoodlands sinobaba uDavid Mthembu. UDavid Mthembu siyamazi wakwaba khona la ekhaya eSt. Faith isikhathi sakudala. Sizoba nobaba uJake Sibiya osuka eNwabi. Ngizocela ke sonke si-enjoye umculo wasesheshe. La maculo esiwaculo la amaculo akhethwe yithina. And ya tembisa angeke uphumela ungalithokozelanga elakho iculo ngoba akhona wonke amaculo owakhethile. But ngizocela ukuthi siphinde silekelelane ukuthi sonke sicule ngokujabula. Umbheka iscreen lapho phezulu sizosho ukuthi all kube khona la kuculwa khona kuphela mhlawumbe omama, amadoda, kanjalo kanjalo. Angeke sibe nayo program director noma sibe nento ezolokhu iqhamba in between. Sizodla nje umculo for 1 hour 30 minutes. So go to try 1 past 3, so it's a spectacle of the same time. I'm at least by 12 o'clock, I'm 55. Go to again. He's the one who's the corner man, so I do that's what I'm going to do. It's belongs to medley. So the two are two when I'm oh, Jesus, Mulungulu, I'm going to soon get a good 20, Pamba, no, Osako. Okay, what the short. So thank you, shoot again. Nizo enjoy and I'm going to settle with Spamistan, the Tule, Bukhtan. Ngicela nokubonga ikhwaya bekosi yami abanye bafike ekuseni langabo-9 nalast week bebesihela sisamhlanganisa lo mcimbi lo. Siyacela i-support nakumina-ke bazalwane. Ngicela sibafike ihlombeke sesiqala i-program yethu. Angenza i-introduce ngamaculo kodwa azovela ku-screen laphayana. So ucule nje kanye ne-screen nawo. Sizoqala njengamanje hymn number 42 ehlanganiswe no-184. Enjoy, thank you.
Thank you. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Ukrestu inkosi. Abodu mnandi do. Abodu mnandi do. Yenko pinyo trakini. Siya po nga kakodu. Ikwaya. Koma kwaya kasanye. Ikwaya yoto manji. Yom chene. I even put my name on the phone. Christy goes once again.
And before we go, I think it's very important that we also thank our conductors and organists. Can you please stand up?
Siyabonga ngokuthi ngeyikhathi zonke la eyovulwa khona nayo uphakamisa udumo lwakho abantu uNkulunkulu wethu ongcwele bayiphiliso siyakhulekela ngokuNkulunkulu wethu ongcwele ukuba ubagcine bemunye ubagcine othandwe lakho ukuze bawuqhube bawufeze nomsebenzi uNkulunkulu wethu ongcwele bebhekele kuwena umqalisi nomphelelisi ukholwa kwabo. Siyawunikela ke lo msebenzi siwahlukanisele uNkulunkulu kodumo lakho ukuthi nangawo uNkulunkulu wethu ongcwele igama lakho lidunyiswe kule ndawo nasemhlabeni wonke ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Amen.
Manje sakunikela manje ebuseni nasekuvukeni kaNkulunkulu iNkosi mayinkosi sinilondoloze. Inkosi mayibheke ngobuso bayo bomusa kini. Uma isena ngama izandla zayo ngokuthula. Mase uthi nokuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda kwakho. Sakathi nasigcina izinhliziyo nezingqondo zenu ekumazini ekumthandeni nasemethembeni uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu iNkosi yethu. Nesibusiso sikaNkulunkulu Somandla, uYise nendodana nomoya ongcwele sibe phakathi kwenu sihlaleke nizalo.
The community of peace. In the world that is full of unloving people, go and be agents of love. In the world that is full of power-hungry people, go and be servants. Hambani ngokuthula niyo ithanda nisebenzele iNkosi.
Before sithatha icwe lokugcina, ngikhohlwe into ebaluleke kakhulu. Sino baba lana uJabulani Mkhize okade sihlalela icilongo. Cela uze ngaphambili baba bakhona. Ngikhohlwe kakhulu icilongo laphana. Izinto ezimnandi ezikhuluma ngayo ezisuma kuleya. Bengizophatha ividiyo la. And then ngicela nokubonga ukuthi kunabantu abasuke emaRisberg la, ngiyambona uMandisa Mgabhi nefamily yakhe. Shine sisi, ngiyabonga. Thank you very much. Sesokulicula okugcina-ke ukuthi siyagoduka. Siyabonga.
Yeah.
Thank you, Mr. Chairman. God bless. Bye.